Ngifuna ukuthi ngikhulume nomuntu othe ngizwa amandla phelile. Khona umunye othe ngizwa amandla ehamba. Bengi right angazi konakala kuphi. Sengilala ngeenyembezi ngivuka ngazo. Impilo yami nje ayihlangani. Omunye uthi ngiyasebenza kodwa angiboni ukuthi imali iphelela kuphi. Yazi bengithi impilo yami ngiyiphila with a purpose kodwa ngibona ipurpose ihamba. Kwenze njani? Kwenzakalani? Let me tell you something. Uyabona uSamson mangabe kuzoqedwa ngoSamson namandla akuyena akusebenziswa istrategy esizodwa. Kuzosetshenziswa indlela eyiningi. Kika yakho wasondeza uDelilah eduze kwakho. UDelilah angeza in the form of friends. Angeza in the form of a relationship. Kwabanye izi escalate afike in the form of marriage. Umbone emshadweni umuntu wakhe sekushintshela. Bengazi mina ukuthi uzongishintshela kube nje. Ah, inkinga wa-attract uDelilah. Ingakho mhlazane wawuwedwa, wawu-right. Konakala mhlazane uhlangana nabantu abathize bazo-drain amandla akho. There are people abazolanda nje izinto zakho, abazolanda amandla akho, abazokusebenzisa ukuthi ube yi-stepping ladder sabo. When we are calling embassy bona bayahleka futhi uyabasiza futhi bayajabula wena wedomina cha wasondeza uDelilah. Kodwa into engiyithandayo ke kune turn around noma kusondeza abantu abarong noma ukhalile for a long time noma inwele bengayisusa noma bengayithatha potential okwamanje noma bengahlekisa ngegama lakho noma amasusa i-thoughts angadlala ngawe noma emsebenzini badlale ngawe khona into engayithanda yenzeka kuSamson le nto amandla ayayigcwele kuyona iy'nwele zakhe babengazi ukuthi isazokhula. Ngiyasaba sekukhula iy'nwele, ngiyasaba izinto zakho zibuye, ngiyasaba iy'nyembezi zakho zishintsha to be tears of joy, ngiyasaba ubuyela amabhizinisi wakho, ngiyasaba ubuyelana nomndeni wakho nesithanda sakho kuyohleka kuyokhala abantu ababecabanga ukuthi ufi.